Mwiriwe neza na none shuti banywanye b'ibiganiro byacu hamuherereye hose hirya no hino ku isi turabahaye ikadze muri uno mwanya kuri wa kabiri kwigenekerezo ya mbere ukwezi no kw'icumi umwaka 2024 turabahaye ikadze nga kuri Burundi News TV mbonesha kuri imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano politique diplomacy ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turarabira hamwe amakuru yihuta hari karavugwa nga mu gihugu cacu ciza cu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi dore by'umwariko rero ingingo nkuru tugiye kugarukaho muri kino ciganiro cacu cuno mwanya nyuma yuko rero hamaze kugenda haramenyekana amakuru by'umwariko avuga ko igihugu cu Burundi cyamaze kugenda by'umwariko kirategura ibikorwa bijye bitandukanye by'igisoda ndetse no gutera amakuru yihuta adafise ivumba aravuga ko igihugu cu Burundi cyamaze no kugenda kirakira zimwe mu ntwaro ziremereye cyane zigomba kuzifashishwa arimo imbunda zikomakomeye cyane zishobora kuba zotwara amasasu ashika hagati ya 45 ndetse na 60 ndetse by'umwariko ikaba inafise by'umwariko uremereye buke cyane ndetse ikabishobora no kurasa muri metero by'umwariko zishika muri metero nyinshi cyane ibirezo by'umwariko yakiyongeraho n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye birimo amatanksi cyangwa se ibifaro by'umubwoko bw'amatanksi bidashobora kuba byotorwa n'amasasu n'ibindi bimodoka by'ingwano bizwiho kuba bishobora gutwara abasoda ndetse biganatwara ibikoresho ndetse bikaba byo kwihanganira kunyuranyura mu nzira zisa naho zigoranye nk'uko bikore yatangazwa ibi ni ibyaje kugenda biratangazwa na African Intelligence ikimenyesha makuru gisanzwe by'umwariko kirandikirwa mu gihugu cy'u Burundi ariko kiba kirasanzwe cyandika inkuru zikumbuye cane cane nga ku bihugu bya mu mugabane wa Afrika bigendanye inkuru zigendanye n'umutekano kiravuga ko rero gifite amakuru y'ibanga avuga ko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda by'umwariko kirategura ingwano zikomakomeye cyane maze kiba kiriko kiratangaza ko atakuntu wategura by'umwariko igisoda ngo nanirwe gutegura n'ibikoresho bikomakomeye cyane ibingibi kandi bibaye mu nyuma y'iko rero General Major Evariste Ndayishimiye bakomeje kugenda baramukwena abatari bakeya baravuga ko uyu mutegetsi by'umwariko ari hanyuma y'abandi bose bo barategetse cange baba barayoboye igihugu cy'u Burundi ni mu nyuma badatinya by'umwariko ni mu nyuma y'iko rero badatinya kugaragaza ndetse no kwerekana neza y'iko by'umwariko ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza yoza rarongoye igihugu cy'u Burundi nanarimwe Reddit barayigeze iratera mu gihugu cy'u Burundi ngigende by'umwariko atabagwanyi bayo bafashwe matekwa cyangwa se atabandi basize ubuzima ariko kandi kubwa General Evariste Ndayishimiye biragoye yuko by'umwariko Reddit abara yotera cyangwa se undi muntu ari wese yugaba igitero mu gihugu cy'u Burundi by'umwariko bagaca barabimenya va cyangwa se bagaca baramurondera ngo babashe kuba bamufata ni mu gihe kandi amazi imisi haribonekeza ibindi bibazo bijye bitandukanye cyane cyane ibibazo biriko birajyana cyane cyane ibibazo biriko biragana n'umutekano ndetse akiyongeraho n'ibibazo bigendanye n'uburyo bari kujya barakira buke buke by'umwariko ndetse baranabona icyo twakwita nk'ibisasu biremereye cyane by'ubwoko bwa rokete birasanzwe raraswa by'umwariko n'imbunda z'ubwoko bwa RPG zibisanzwe baratoragura hirya no hino mu gihugu cacu cy'u Burundi icyakora abanyagihugu baratanguye kugenda bari ruhutsa bavuga ko noneho igihugu cy'u Burundi by'umwariko cyaba kiriko kirekubita gashyi mu bigendanye no kwagura igisoda cabo mu kugereza imyemenyerezo igezweho ibikoresho bigezweho ndetse n'ibindi bijye bitandukanye turabiga ko rero mu makuru arambuye turerekeza kandi muri Repubulika iranira intwaro rusange ya Congo nkuko bikomeza kugenda biratangazwa hari amakuru menshi akomeje kugenda aravugwa amakuru akomeje kugenda aratangazwa aho Monisco yaje kugendera habaga abayobozi basha nkuko bikomeza kugenda biragaragara ndetse bikaba binavuga ko ikomeje gahunda zayo zo gufatanya n'igisoda cha Repubulika iranira intwaro rusange ya Congo kizwi nka FARDC na koalisiyo basanzwe yarafatanya mu bikogwa bigendanye by'umwariko no guhangana ndetse no kurasa ku muhari wa M23 turagaruka kandi ku yandi makuru akomeye cyane yakomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi dereko by'umwariko ibitari bakiyeya bikomeje kugenda biragaragara ndetse bikomeje kugenda biratangazwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira igisoda cha Repubulika iranira intwaro rusange ya Congo kirayuka gutangaza neza yuko umwari wa M23 cyaba citeguye kuba cyosubiza mu bigendanye no gusubira mu buzima busanzwe ariko kandi igisoda cha M23 cyo cyavuze yuko kidashobora kuzasubirayo ahubwo kiriko kirasaba ibiganiro n'abayobozi barongoye icyo gihugu cha Congo turagaruka kandi kubikomeje kugenda biravugwa by'umwariko muri Israheli hagati ya Israheli ndetse na Hamas muri Palestine mu ntara ya Gaza ibintu bikomeje kugenda biraba ibicika ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera n'andi makuru yose yakomeje kugenda aravugwa hirya no hino mwe hose turabahaye ikadze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa abatwumviriza bari mu gihugu cacu cy'u Burundi abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini hirya no hino ku isi mwese turabahaye ikadze by'umwihariko ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose mwese turabifuriza ibihe byiza cyane turabifuriza amahoro y'Imana cyane nimba ari bwa mbere kandi ushitse ngaha kuri nombonesha kure ya channel yanyu Burundi News TV byonda kwanditse sabone kugira ngo ucoraronka makuru n'ibiganiro byacu bane natwe gatanu kuri gatanu turabahaye ikadze mwese rero reka tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda abiragaragara amakuru yihuta adafise ivumbi aravuga ko igihugu c'u Burundi cyamaze kugenda kirakira zimwe mu ntwaro ziremereye cyane izi ntwaro kandi by'umwihariko ziratangura zatanguye kwakirwa mu gihe by'umwihariko bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye birimo nga ku mugabane wa Afrika cange mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi n'ahandi by'umwihariko byakomeje kugenda biragaragaza ndetse biranasitangaza yuko igihugu c'u Burundi gikomeje imyiteguro yo gutegura urugamba rukomakomeye cyane ikimenyesha makuru nka African Intelligence cyamaje kugenda kirashimangira ndetse kinavuga yuko by'umwihariko atakuntu ibihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko bizakomeza kugenda birakora ibishoboka byose amugwego kugira ngo byubake igisoda ngo igisoda c'u Burundi gihagarare cyangwa se ari cyo cyose sigara ariko kandi bamwe bakanagendera kuko bareye igihugu c'u Burundi cyabagikomeje kugenda z'umwareko kiritegura urugamba rukomakomeye cyane ariko kandi akaba ta muntu azi iyo rwaba ruzerekeza hari bamwe batagiye umunwa mu kugaragaza yuko rero General Major Evariste Ndayishimiye arimwe mu bategetsi bariko bararongora igihugu c'u Burundi by'umwareko nyamara atabushobozi babifisiye mu nyuma yuko rero amakuru yihuta adafise vumbi akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya by'umwihariko akomeza bikomeza kugenda biragaragara cange se biratangazwa neza yuko by'umwihariko ibintu byose ariko arakora atakintu na kimwe cyo bagifisiye inyungu abanyagihugu bariko baramushinza ibibazo bigendanye n'umutekano muce cyane aho mwereye bamwe rero bakomeza kugenda barashimangira ndetse bakanatangaza neza yuko ari akamaramaza kubona General Major Evariste Ndayishimiye arongora igihugu ariko gushika ubu ngubu akaba by'umwihariko adashobora kuba yofata umugizi wa nabi adashobora kuba yorondera ugerageza kuba yogirira nabi igihugu c'u Burundi icyakora ikimenyesha makuru cya African Intelligence kiravuga yuko by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye nubwo rero adafise ubutasi bukomakomeye cyane ariko biravuga ko by'umwihariko ari karagerageza biravuga ko rero z'umwihariko ariko aragerageza by'umwihariko ibigendanye no kuba yokubaka igisoda gikomakomeye cyane amakuru yihuta kandi adafise ivumbi akabakomeza kugenda arashimangira ndetse anavuga yuko by'umwihariko nyuma inkwe nene General Major Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda arahabwa mu kuba atandege afise ndetse atane ibikoresho by'igisoda afise by'umwihariko akomeje noneho gahunda yo kubaka igisoda gikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira amakuru by'umwihariko amakuru by'umwihariko akomeza kugenda aradusomira by'umwihariko akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko igisoda c'u Burundi kigiye kuba urutare rukomakomeye cyane mu bigwego rwo kugira ngo bahangane n'undi mwanzi urewe wese General Prime Niyongabo asanzwe arongoye igisoda c'u Burundi cyangwa se ari umushikiranganji asanzwe ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi arayibuka gutangaza ko igisoda c'u Burundi kigiye kubakwa kikavugururwa kigashigwamo rero ibikoresho bigiye bitandukanye by'umwihariko ku buryo haba ku mipaka mu buryo bw'ikirere ndetse n'ubusugire bw'igihugu atamuntu n'umwe azaba ari kure kuba yovogera by'umwihariko ubusugire bw'u Burundi hari bamwe rero bavuga ko n'amahera yo bari karategurwa kugira ngo igisoda kibashe kuba cyo kubakwa ariko kandi yose akinyurira mu mufuka wa General Prime Niyongabo asanzwe ari umutoni ukomakomeye cyane imbere ya General Neva benshi ntibajya umunywa mu kuvuga ariko rero biteye isoni kuba General Neva ashobora kuba yogira uruzinduko mu gihugu cy'amahanga bikaba ngombwa rero ko atega nk'abandi bagenzi mu gihe by'umwihariko banatangaza neza yuko by'umwihariko igihugu c'u Burundi cyo kabaye kiranagura indege ariko bakavuga ko rero bigendanye n'inda nini ihari abayobozi ndetse n'izindi ndongozi zidashobora kuba zogura zokora icyo gikorwa. Hari bamwe rero z'umwariko bumvishe z'umwariko ibyo bikorwa biriko birategurwa, maze baravuga bati ahari igisoda cahumeka, ahari igisoda cakwiyumvamo nk'ibindi. Bamwe bati ubundi byari kuba bitangaje by'umwariko ndetse beranatangaje kuba abanyabya ndetse n'abagizi ba nabi barimo nk'ariwe ryitabara barakomeza kugenda barinjira mu gihugu cy'u Burundi bagakora ibyo bishakiye bagasubira aho baturutse, habe no kurasamo n'umwe canga se ngo bagire uwo bufata. Aha niho rero abantu abanyagihugu bamwe na bimwe bivuga ko babo bagenda barabonera itandukaniro rya Perezida Petero Nkurunziza ndetse na Evariste Ndayishimiye aho kuri Leta Nkurunziza habaga ibitero ababikoze by'umwihariko harimo abafatwaga canga se bamwe bakasiga abakasiguzima canga bagasiga bapfuye. Reditabara nabwo rero yarateye kenshi kuri Leta ya Petero Nkurunziza, ariko by'umwihariko hagiye haraboneka bamwe mu bareditabara bagiye barafatwa matekwa by'umwihariko aho barazaga bagatera, ariko by'umwihariko hakagira abafatwa canga se bamwe bakasiga ubuzima. Maze rero igitangaje nuko Leta ya Evariste Ndayishimiye by'umwihariko aho gucungera neza umutekano w'abanyagihugu b'u Burundi usanga Leta ya Evariste Ndayishimiye ibintu byose ibikira pfuga cyangwa se ibikira byegeka ku gihugu cy'u Rwanda, nkuko abanyagihugu bamwe bakomeje kugenda barabyiyamiriza bati Evariste Ndayishimiye igihugu kukirongora byanze byamunaniye. Aha ni hamwe rero bamwe bavugaga yuko rero akwiye kuba yotanga imihoho kugira ngo abandi bafise by'umwihariko intumbero yo kuba botegeka cyangwa borongora iki gihugu cy'u Burundi babashe kuba bobishyira mu ngiro. Hari bamwe bavuga ko rero by'umwihariko igihugu cy'u Burundi kibakitse nabi aho z'umwihariko hari bamwe bari bariho ku bwa kera aribo bakiri indongozi, ubundi akaba ariko hararebwaho muri bene wabo, ndetse abandi bakaba bakomeza kugenda bashimangira ko igihugu cy'u Burundi canga General Major Evariste Ndayishimiye yongeye agatorerwa icibanza cy'umukuru w'igihugu ataho Leta y'u Burundi yabiriko iragana canga yaba ireko irajya. Ariko reka turindiriye rero by'umwihariko kuba twamenya amakuru agiye atandukanye agendanye by'umwihariko n'izindi agendanye n'ibindi bikorwa bijye bitandukanye, niba koko ibi bintu byo bari byo canga by'umwihariko byoba ari ukubesha besha nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Igisirikare cya Isiraheli kiratangaza ko rero cyatanguye ibitero byo ku butaka bito bito mu bibanza byaturanyijwe kandi hisunzwe. Amakuru ariko aratangwa ni gendereza canga ubutasi ku bigo rero n'ibibanza umwari wa Hezbollah ukoreramwo mu buraruko bwa Libani nkuko bigo biratangazwa. Ni mu itangazo by'umwihariko cyamaze kugenda kirashira ahabona by'umwihariko cyemanga by'umwihariko kirashira ku mugaragaro nyine, kiravuga ko rero ibyo bitero byatanguye igisirikare cya Isiraheli kandi kiravuga ko ibi bibanza biriko birategwa biri mu bigwati byegereye urubibi kandi bikaba bibangamiye abanyagihugu bo mu buraruko bwa Isiraheli. Riravuga riti IDF iriko irakora ibitero ikurikije integuro yatunganyijwe n'ibiro bikuru rero bya gisirikare hamwe n'ibiro bya gisirikare mu buraruko. Abasirikare ba IDF kandi baramaze imisi babyitegura kuva mu mezi makeya aheze. Ni mu gihe amakuru kandi makungu abandanya gutera akamo koho barero agahenge aho Perezida Joe Biden n'umushikiranganje w'Ubwongereza ajejwe by'imigenderanire David Lammy bashimangira akamo kabo rero kuko hoba inyishu iciye mu biganiro kugira ngo ino mishyamirano ibashe kuba yohagarara. Hagatonga kandi ako kamo kategwa n'amakungu ntaco kabwiye Isiraheli aho gisoda cayo kivuga ko rezo mwariko kibandanya gukora kugira ngo gishike rero ku ntego y'ino ntambara kandi gikora ibishoboka byose mu gukingira abanyagihugu ba Isiraheli ndetse no gusubiza muzabo abanyagihugu bo mu buraruko bwa Isiraheli nkuko biri muri ritangazo ryoshyizwe ahabona. Kuva kera Hezbollah yamye ibangamiye rero uburaruko bwa Isiraheli, ariko kuva harabaye ibitero byo kwigenekerezo y'indwi gitugutu umwaka wa 2023 Leta ya Isiraheli n'igisoda cayo nibyari byiteguriye rero z'umwihariko kwihanganira akagahahirizo ku rugero nk'ubwo nk'uko yatangazwa. Igisirikare cya Isiraheli kigwanira mu kirere kandi kiragumirije umuriro ingabo zirwanira ku butaka mu gukora ibitero ntahusha z'umwihariko ku bigo bya gisirikare biri mu karere by'umwihariko nk'uko biratangazwa.
ubushikiranganji bwa Libani bujejwe amagara y'abantu butangaza ko rero by'umwihariko abantu baba abashika kuri 95 bishwe abandi 172 barakomereka muri bino bitero byo mu karere bya Isiraheli mu gihe abategetsi batangaza ko abantu barenga by'umwihariko 10,000 ari bo rero bamaze kwicwa mu ndwi zibiri ziheze nayo by'umwihariko abarenga 1,000,000 bakaba amaze guta ingwa zabo. Hezbollah irafise intego imaze igihe rero cirecire yo kwigarurira akarere by'umwihariko kubugarire by'umwihariko kari mu buraruko bwa Israheli. Israheli by'umwihariko iherutse kwerekana imiyoboro yo mu kuzimu yagutse cane yubatswe na Hezbollah yari gushobora rero kwinjiza amajana ndetse n'amajana y'abagwanyi bayo muri Israheli mu kiringo 10 minutes mikeya gusa nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Rero nubwo rero igisirikare cakubise bikomeye cyane uburongozi bwa Hezbollah n'ibirwanisho byabo bitari bikeya cyane mu ndwi zibiri ziheze byarabonekaga ko rero itarota ihagarika ingwano idasambuye ibikoresho bya gisoda imyobo ndetse n'imiyoboro yo mu kuzimu nuno yuno muhari byari bimaze gutegurwa hafi y'urubibe rwa Israheli. Iki nicyo gikorwa rero caraye gitanguwe nijoro ariko by'umwihariko Israheli irazi ko kuva muri kahese kurungika ingabo muri Libani ari kimwe muri rusange ndetse no kuzikurayo by'umwihariko bikaba ikindi. Hagati aho ngaho kandi nubwo uburongozi bwa Hezbollah bubangamiwe ntibigaragara neza ingene ino ntambara hagati y'ingabo za Israheli n'abagwanyi buruno muhari by'umwihariko bafise ibigwanisho bikomakomeye kandi bamenyereye intambara ishobora kuba yogenda. Ku banyagihugu ba Libani hari ubwoba ko rero igihugu cyose gishobora kwisanga cyinjiye mu ngwano y'uburakari nk'uko bigaragazwa ni mu gihe umutegetsi wa Palestine atangaza ko igitero cya Israheli cyagemye by'umwihariko ari Hiwain inkambi by'umwihariko y'impunzi nini cyane gusumba izindi muri Libani. Amatorokanirizo y'amakuru rero ya AFP ndetse na Reuters yombi arasubiramo abarongoye iyi nkambi bavuga ko iki gitero gisa n'icarondera umutegetsi w'umuhari Fatah ndetse n'abanyepalestine. Nicyo gitero cya mbere gikozwe kuri nicyo gitero cya mbere gikozwe kuri ino kambi iri hafi y'igisagara cya Sidoni by'umwihariko kiri mu buraruko bwa Libani. Kuva imishamirano ku rubibe rero rwa Libani na Israheli itanguye haraciye umwaka uko bikoretangazwa. Iyi ingaruka rero zikomakomeye cyane ari nk'amwe Irani yotera Israheli. Ibibaye nyuma yaho rero z'umwihariko ejo kuwa mbere umushikiranganji wa Amerika ajejwe kwivuna abansi Leolid Augustine yavuganiye na mugenzi we wa Israheli Yova Glantzi aho rero bumvikanye ko ari inkenegwa gusambura ibintu bizatuma rero haba igitero ku rubibe by'umwe ku muntumbero yo gukingira abanyagihugu ba Israheli ibitero bya Hezbollah nk'uko biri mu itangazo ry'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika. Hagati aho ngaho kandi iri tangazo riravuga kandi ko ari nkenegwa cyane kuva mu bikorwa bya gisirikare bakaja mu nzira z'ibiganiro. Impande zombi kandi zigabisha ko hashobora kuba rero inkurikizi bicyane zikomeye cyane kuri Irani ari nka hamwerezwa ariko yogerageza gukora igitero kitaziguye ku gihugu cya Israheli. Hari amakuru kandi arava mu butasi bwa Israheli avuga ko by'umwihariko icyo gisoda cyo muri Irani cyaba kiriko kirategura ndetse cyoba kiriko kiritegura gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo kibashe kuba cyotanga cyogerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko habashe kuba by'umwihariko kugaruka amahoro n'ituze. Ni mu gihe Israheli yavuze ko rero by'umwihariko ishobora kugaba ibitero byose cyarimwe ndetse kanavuze ko muri Irani tahantu na hamwe by'umwihariko itabasha kuba yogera kugira ngo ibashe kuba yohangana nabo. Ni mu gihe kandi muri Yemen ndetse na Siria naho rero ibitero bya Israheli bikomeje kugenda biravuza ibuhuha. tugaruke muri Republika iheranira intwaro rusange ya Kongo nkuko bikomeza kugenda biragaragara nkuko bikomeza kugenda biragaragara canga se by'umwariko nkuko amakuru yihuta akomeza kugenda radusumira brigade idasanzwe ya MONUSCO FIB by'umwariko iravuga ko yoba yamaze kugenda iraronka iyindi ndongozi irongoye nkuko biriko biratangazwa mu gihe hasigaye amezi make cyane ngo ubutumwa bw'umuryango wabibumbye oni muri Republika iheranira intwaro rusange ya Kongo buhagarike ibikorwa brigade idasanzwe ishinzwe gutabara ya FIB yarabonye umurongozi mushya cyane General Richard Chagunapanja wo muri Malawi nkuko biko biratangazwa ubutumwa bwa MONUSCO kandi buramaze igihe kirekire kugeza ubu ngubu rero bwaramaze kuva mu birindiro bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo mu rwego rw'ibyiciro bitatu byo gusohoza ubutumwa gufunga ibiro byayo rero muri Kivu y'Amajyepfo byitabiriwe na Ministre w'Intebe wa RDC Judith Suminwa kwigene kereza 27 nzeri radio y'umujyango wabibumbye muri RDC radio Okapi yaratangaje ko Chagunapanja yaragize ibeni muri Kivu y'Amajyaruguru aho yasuzumye FIB ingabo zonyene rero z'umujyango wabibumbye zijejwe kubungabunga amahoro zifise rero manda iyo kugaba ibitero nkuko biriko biratangazwa igizwe by'umwariko n'ingabo ndetse n'ibikoresho byaturutse mu bihugu bitatu byo muri Sadeke Malawi Afrika y'Epfo ndetse na Tanzania ibihugu n'ubundi rero by'umwariko mu mwaka uheze byemeye kohereza izindi ngabo mu butumwa bw'umujyango wa Sadeke muri Republika iheranira intwaro rusange ya Kongo ubwiswe Sabia RDC bufise manda biteganyijwe yuko rero z'umwariko buza ko buzarangira mu mpera z'uyu mwaka nkuko biriko biratangazwa mu ijambo giwe rero nyuma yo gusuzuma ingabo agiye kurongora Chagunapanja rero yaravuze ko hari imyiteguro iri gukogwa n'inzego gutandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye mu gusenya umuhari wa IDF arabona by'umwihariko FIB igira uruhare mu gukumira ubwisanzure bwo kugenda bwa IDF mu gace ka Beni ndetse no hanze yako by'umwihariko niba bishoboka ndetse no kurinda abanyagihugu b'abasivile kandi mu gihe kirekire kugeza ubwo ADF rero izaba itakiri ikibazo avuga ko ibi ngibi rero z'umwihariko bizogirwaho ku bufatanye bw'abarimo UPDF igisirikare cya Uganda FRDC ndetse n'igipolisi bya Kongo ko biko byatangazwa abanyagihugu ba Kongo rero baratuye mu gace kagari ka Bene nabo babonwa nk'abafatanya bikorwa rero mu bikorwa byo kugwanya ADF kimwe na guverinoma ndetse kimwe na guverinoma ya Président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo gana Tshisekedi rero z'umwihariko akaba akomeje kugenda arakora ibyo bwabaganawe kugira ngo abashe kuba yokongera kuba kigisirikare gikomeye cyane nimugiye bivuga ko inzego z'umutekano za Kongo zoba ziriko zirategura ibitero bikomeye cyane bishobora kuzibasira uyu muhari wa M25 nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira amakuru kandi adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya akaba akomeza kugenda arashimangira ko by'umwihariko ho bari ko harategurwa ibiganiro i Rwanda byabaye ariko birategura ibya Preza Tshisekedi ndetse na Kagame dusubira mu masaha imbere turabira hamwe ibigendanye n'ayo makuru akomeje kugenda aravugwa.